mchini mchezo wa Soweto. Ladies and gentlemen, Sarafina. Sarafina imekuja at Nakuru Players Theatre kuwaonyesha mchezo wa kuigiza. Mchezo imesupportiwa na His Excellency the Governor of Nakuru County, Honorable Lee.
Nakuru Players Theatre behind the Cafe Hotel and near Montana. Ladies and gentlemen,